Harachi ameza abiri muri komine ya Kayogoro kuronka isuka ari ku giciro cemewe n'amategeko ari umuzi wibuye. Abanyagihugu baho twavuganye bamenyesha ko umudandaza yahora aja kuyitora muri sosumo akayishikana muri iyo komine yabihagaritse. Inyuma yiwe ngo hari n'abandi babwiwe ko boza barayizana ariko baranka.
Sukari amurina komine ya Kayogoro imvo numupfo wahora ayidisiribi watonsa disiribitere kominale hari nawe yagenda kuyitora muri sosumo yansanse kubisubiramo ngo kubera n'inyungu basishyireenga nabuja hari abadandaza badandaza nabo baharura inyungu nane rero gushikira amasaha hari igihugu isukari barahebuye ikibaho
hake ashobora kuboneka isukari muri komine ya Kayogoro abadandaza bayirangura mu zindi komine hakurikira iduzwa ry'igiciro nk'uko bishikirizwa n'uyu munyagihugu
bagenda bakayirondera nko mu yandi makomine ageza nk'umuntu intara ya Rutana canke nko mu ntara ine ku murwa mukuru hanyuma muri rusange hari agasukari bakaronse amafaranga ambwira yuko boro ibihumbi bitandatu ashobora kukaronka karoshye
muri kino gihe abanyagihugu bo muri komine ya Kayogoro basaba ko abaramutswa iyo komine borondera inyishu kuri ico kibazo ku neza y'abanyagihugu kuri ivyo Erupeya yarondeye Nyabenda Pierre Simon musantere wa komine Kayogoro kugira twumve icashikiriza ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba.